yini sibeke kuye mina sithi wakhazimula ngoba ugcwele uNkulunkulu ophakeme.
Swan!